Sibiza bonke abahlola abancane nemindeni yabo. Sekuyisikhathi sokuthi nihlangane nathi kulomcimbi omkhulu. Kunjalo ke, isikhathi sakhe impela uCocomelon. Zilungiselela uhambo olunenjabulo nemidlalo kanye noJJ, Baby Tune nabo bonke abangani babo. Cocomelon akusiwona umdlalo kuphela, sibuye sifunde futhi. Abantwana abancane bazobe befunda ngeyinombolo, imibhalo, imidwebo kanye nokunye okuningi ngolwimi lwabo. Isikhathi esikhethekile lesi sabazali kanye neyingane lapho ukuzwana nokuhleka kuhambisana. Kusukela ekuthatheni uhambo oluthokozisayo kuze kuyofika kuzinganekwane ezijabulisa inhliziyo, uCocomelon unakho konke. Bukela uCocomelon nsuku zonke kuPlayroom.
Cocomelon!